Chirsada, la sada godio. shekada bidigaga ya sida ruuxad ka ugu dhashada kadoora hadimaga kadoora hadimaga Damastiran kudi bashekada ididkaga ya sida ruuxadka ugu dhashada kadoora hadimaga.